Iperimitha yecingo elingoxande okanye i-rectangular ngu-0.72 kilometers. Ubude becingo bona i-area yawo ngu-160 meters, ngoko ke ngubani ububanzi okanye i-width yalo? Mandikubonise le nto ndithetha ngayo. Nalo ucingo lwethu ke yi-rectangular okanye uxande. Mandikubonise ke i-perimeter ke. I-perimeter ke ngumgama wecingo lonke eli. Lonke eli cingo umgama walo okanye onke la macala ke yi-perimeter ngu-0.72 kilometers. La macala wonke ke. I-length ke yona ke ngu-160 meters. I-length ke yile isemacaleni. Apha emacaleni ke omabini ke la macala ke lana ndiwabhalayo ke yi-length ngu-160 meters ngalinye icala. Mandibhale ke phana kula cala ke umgama ke we-width lo bafuna siwubale ke ngecala liphezulu neli lisezantsi. Lelokuqala ke eli ke eli liphezulu nalapha ke ezantsi ke lo mgama nawo ke yi-width sibonileke. Ngamanye amazwi i-width ububanzi, i-length ibe bubude. Besithe ke i-perimeter ke yenziwa ngala macala wonke xa uwadibanisileyo. I-perimeter yethu ke apha esinikiweyo ngu-0.72 kilometers. Makasidibaniseni ke. Masiqale ngecala eli-1 i-width siyidibanise ne-length 160 meters, siphinde sidibanise ve nelinye icala le-width. Siphinde ke kwakhona sidibanise nelinye icala le-length. Mabini amacala e-length abe mabini nawe-width amacala. Ngoko ke masidibaniseni ke. Naphana ke kwi-width yethu masebenziseni i-meters. Masebenziseni i-meters sikwazi ke impendulo yethu izawuba zii-meters. Ngoko ke masidibaniseni ke. Apha ke babini ke o-w bethu ke badibanise kwakhona no-160 ababini sifumane u-320. Ngoko ke sidibanisa o-w ababini no-320. Ngoko ke i-perimeter ke icingo ngu-0.72 kilometers. I-perimeter ke leyo ke u-0.72 kilometers. Makasibhale ke phana ke izawucaca ke sibeke u-km wethu ke. U-km umele i-kilometers. Into ke apha efuneka siqale siyenze sikwazi uzokubala kakuhle ke le equation yethu, funeka sizitshintshe i-kilometers sizise kwi-meters, kuba kaloku i-width kaloku leya ne-length ikwi-meters zona zombini. Ngoko ke masitshintsheni ke i-perimeter le yethu ikwi-kilometers siyise kwi-meters. Masiyeke. I-denominator yethu izawuba zii-kilometers, i-numerator ke ngoku ibe zii-meters. 1000 ke we-meters uyalingana ne-kilometer enye okanye i-kilometer enye ilingana no-1000. Masicimeni ke i-kilometer zethu ke phana sikwazi uzoshekelwa zii-meters zethu. Indlela ke lula ke yokuphindaphinda ke le nto sinikiweyo apha ungathi 72 umphindaphinde nge-1000 ngu-72 uthathe abaziro bathathu phana bathathu. Ngoko ke kwala nani eli buliphindaphinda ngo-1000 mabini amanani asemva kwe-decimal. Ngoko ke nakwela cala yengoku amanani asemva kwe-decimal azamababini phaa ku-720. Ngoko ke impendulo yethu ke ngu-720 meters. Siphindaphinde u-0.72 ngo-1000 safumana u-720 meters. Ngoko ke u-0,72 lwana upha phezulu uyaningana ke no-720 meters. Njengoko besitshilo ke sathi ke iwinti ke amabini ke la macala la iwinti ke la enza u-2W xa wadibanise no-320 la macala mabini o-160 be-length yethu benza i-perimeter u-720 meters xa ewonke okanye xa uwadibanisa ewonke ngu-720 meters. Masisombululeni ke i-winth yethu ke la 2W wethu ke pha ezantsi ke masiyeni ke nange u-2W umdibanise no-320 ngu-720. Ngoko ke sizawuthabatha ke u-320 yengoku pha ku-720 sikwazi uzosheka ne-winth. Ngoko ke xa uthabatha ke ngapha ngaserayithi ke funeke uthabathe nangapha ngaselefti. Masiqale ke sithabathe apha ngaselefti ke nangu-320 wethu, nangapha ngaserayithi nangu-320 wethu. Ngaselefti sizawuxhaxa okanye sizawucima ke sihlise ke ngoku pha ke ngoku la 2W wethu lowe winth. Ku-720 sithabathe u-320 sishekelwe ngu-400. Amacala omabini ke la sisheke nawo sizawohlulahlula ngo-2. Eli lingapha ngaselefti sizaliqhaqha, eli lingaserayithi ke ngoku sidivide phana u-400 ngo-2 sishekelwe ngu-200. Ngoko ke i-winth yethu ngu-200 meters. Ngoko ke omabini la macala e-winth ngu-200 neli lisezantsi ngu-200 meters. Noba nawe sawuyibona xa udibanisa u-200 no-200 ngu-400 uphinde udibanise ngo-160 ababini ufumana u-720 meters. Loo nto leyo ifana no-0,72 kilometers.